asidlele imali sasebenzeni imali.
Hayi,
bethu uqalile. Le mali ebona ngayo uthenga
isimeme. Hayi, baby. Hayi, baby. Hayi, ngoha. Awu, kodwa ngolo kulwa baby.